استنى استنى مي بكتورة انا قومي
Picture.
Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture.